kananie I ka malu pumehana I ka laie E maliu mai I ka leo he I ka leo hea hea I na manu he E I ano ka nohona he I ka ihi ka puola a kona e Makawele lau o ka makani e Ho o lulua I ke kai a ulu e Hele aloha ke ia He kipa mai a oe I ka malu o aulani e Keep on my way. I come alone.